ɛnɛ yi suo ni deɛ ɛno ɔdi hɔ asɔre ma mmienu ɔbaa ne bɛma na ɔbaa ne de sɔf papa me godfather saa ɛwɔ hɔ na sɔf ne ka kyerɛ ɛyɛ bɛma no sɛ ne yɛ nkwan yɛ ne dɛ nti ɔmo nyɛ exchange bɛma ne mɛfa ɔno sɔf maame no na ɔno sɔf no fa ne church member no ɛyere no. As a gra, fast forward, make us say, so for no, aji, a year, the church member no, a year, no. Arena, uncle Pisia Ganya, our year, and we'll go our year. Anna, and to question, you see, Beman or Papa worry over the floor. Or Banus or Jenny free the church member, seven years old, and one to see, was another church member, is your sending it. Oh, and I'm a godfather, and I'm say a money be dog, so for my crash on papa.